Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500.
Gira mahoro mahoro cyangwa mahoro umutekano n'iterambere icyatuzanye ni iki gikorwa cyo gushira ibuye ry'umushinge kwitanga y'amazi nkuko nyakubahwa buramatare yabivuze amazi n'ubuzima naco gituma rero duhimbawe cyane dushimira aba bashoboye kugira no mugambi rino shirahamwe bita Protos rifatikanije n'iri Avedec ku buryo bariko barakora kugira ngo ayamazi aboneke. Aya mazi nk'uko babitweretse na amazi azofasha abanyagihugu batari bake. Ubwa mbere ho azoba ari ku birometero 244 n'igice, hanyuma afashe abenegihugu barenga 228. Byumvikana ko ari ikintu gihambaye cyane kuko imitumba yanyu, umutumba wa Gitanga, umutumba wa Karinzi, umutumba wa Muramba na Ngara hagiye kuboneka amazi meza, ibyo twobikomera amashi menshi cyane. Ni ikintu gihambaye cyane, aya mazi akaramukabonetse muzo yabungabunge. Muzo yabungabunge kuko nk'uko nyakubabura amatara yaje kubivuga, hari gihe muronka ibintu nk'ibi, amazi, amatara cyangwa ibindi barabara, ugasanga ntitubifashe neza. Iyo tutabifashe neza rero si byiza kuko bica bisibangana. Nk'amazi kumva hari abantu bahoga bagaca amazi na makosa cyane kuko uwawononeye abandi. Abo rero babononye ni ukuca turashinga ijisho cyane cyane mwandongozi zo ku mutumba, mugafasha kugira ngo ikintu nk'iki kibonetse ku mutumba tukibungabunge. Numvise ko hano mu Gitanga umugambi mutari mwarawutahuye neza hakiri kare, ariko dushime yuko mu nyuma mwawutahuye maze mugakora nk'uko abanyengara bariko barakora mu guca imiserege izocamwa amatuyo y'amazi. Ibi bijanye na bimwe by'ibikorwa rusange kandi bijanye n'uko umugambi uje ku mutumba ari byiza yuko bene mutumba nabo bagira icyo bakoze, kuko ni naho igihe haje umuntu aje konona baheza bakamwamira kuko bazi ko ari ingufu zabo bakoresheje mu kugira ngo yabayo mazi meza yaba ibyo barabara cyangwa ibindi biboneke, ishure cyangwa ivuriro biboneke aho ku mutumba. Nacyo gituma rero musabwa kugira icyo muterereye. Aha rero nk'abandi bashimiye cyane mwivuye ku mutima, na cyane cyane ngashimira abafite amatongo yabo bemeye maze iyo miserege bakayica mu matongo yabo atamizibukire barinze gusaba atacu barinze gusaba. Abo turabashimiye cyane kuko nibije iwanyu. Nta kuntu rero umuntu yoba akuzaniye ibyiza nk'ibi hama ngo ugaruke umubwire ngo uranzaniye ibyiza mugawutegeza kuma mahera, akuzaniye ibyiza yongera guhe n'amahera. Murumva ko icyo gihe woba utazi icyo uri kurakira icyo ari cyo. Umuserege bacishamwo itwiyo hanyuma ugafurira, kandi bamaze gufurira naho utera ku igiharage hejuru nta ngorane mu nyuma, nta ngorane bitera na ntoboye. Ariko hari ahandi usanga imigambi nk'iyo bashaka kuyisubiza inyuma. Muzo yabungabunge rero, mubungabunge amazi. Abo bemeye gutanga inzira yaho ayo matwiyo aca nabo turabashimiye cyane mwivuye ku mutima. Abandi ngomba guha impanuro na bariko barafasha kubaka aya matangi. Hari ahantu henshi ukunda gusanga abantu baronsa amasoko nk'aya usanga batabikora neza, haheze iminsi ngaho ugasanga ibintu bisubiye ibuti, ugasanga amazi ntaje mu bene gihugu. Abariko barabikora mube hange, abahinga bariko barabikora mube hange kugira ngo by'ukuri aba amazi koko tuje gushaka ibuye ry'umushinge kandi azoba amazi azoboneka kugira ngo abenegihugu biruhutse. Ibi rero tubivuze tubishimangira kuko tuzi ko ari abantu usanga ibintu nk'ibyo babikora atakinya bafise. Ibyo rero biratwononera bikonora n'abenegihugu. Nacyo gituma turashobora kubyihanganira.
Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500